Adwa wacho ne joka nyanam ni to our disappointment. Tiende ni gimobuogi mokawi gi wuoro. Kochopo kar woman representatives. Onyiswa ni nitiere gimidhon gara neno ni mixed reactions. Apa ni kithulua nyalo wacho ni gik mokikore. Matudore to tuomore. Poka neno research magik moko tuomore to tudore. Okonwa ni marwok som. Omiyo, adwa wacho ni we are being denied the democracy. Adwa wacho ni Homa Bay County. It is time His Excellency Raila Amolo Odinga has fought for this country. It is time mokwa nyal deny our people the needed democracy. It is time we cannot manipulate leaders. Wan jomo chung an kaka jachung asewuotho. I'm not being biased of my people, ma compete go. Ask anybody in Homa Bay County, any constituency, it is Bensouda, 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 Bensouda. And all these people are a team.